Umushitsi uno musi kiganiro cha Radio Bujumbura International ni umushinga ntahe Oscar Butare turabaramukije.
ndakuramukije cyane Richard Kiramunda ndaramukije n'abarundi bariko baratwumviriza baba bari mu gihugu cy'u Burundi baba bari no mu mahanga twita diaspora.
Ego, musanzwe murongoye urunani muri diaspora y'abarundi ngaha i Burayi. Urwo runani rwitwa FODIB. Murashobora kutubwira mu majambo makeyi gusa mbere yuko dutangura ikiganiro, FODIB irimwo bande, ikora ivyerekeye iki?
Murakoze kuri icyo kibazo. FODIB n'urunani ruhurikiyemo amashyirahamwe y'abarundi baba mu bihugu by'Ububiligi, Denmark, Ubufaransa, Norvège, Ubwongereza hamwe na Suède. Urwo runani icyo rwihaye nk'intumbero ni uko twogerageza tugashyira ingufu hamwe, kubera ubugirigiri bugira babiri, tubiri tuvurana ubupfu, tutireka tuje hamwe dushyire ingufu hamwe turabe ko ari ineza y'abarundi bo muri diaspora twayishyira imbere, ari ineza y'igihugu cyacu, agateka kazi na muntu tugahagararire ibintu byose byiza ku gihugu, yaba demokrasi, ibintu byose byofasha mu iterambere ry'igihugu cyacu, tubikore turi hamwe, tubikore dushyize ingufu hamwe. Nicyo gituma ubwo runani twarushyizeho, akaba ari iyo ntumbero twihaye, niryo hangiro twihaye, n'ubu tukiribandanya.
Ego, dutandukire rero ku vyadukoranije uno musi ku vyerekeye situation politique ihari mu gihugu ubu. Twashaka tuyage gatoyi kuri ico kintu mu majambo make, imbere yuko tutangura kugenda ido nido mu bibazo. Muvyakira gute mwebwe muri hanze ibiriko biraba mu Burundi?
Ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi birerekana ko igihugu cacu kigeze mu mayira abiri, ntibihumuriza na gatoyi. Ibiriko biraba mu gihugu birateye ubwoba, birahagaritse umutima abarundi bose, abarundi sinzi. I Burundi bugeze mu mayira abiri. Hariho umuntu kera yigeze kuvuga ati aho u Rwanda n'u Burundi byagwana nta mutima wasimbye, ubundi atoyaye ati nibaza ko ata mutima wari ufise. Utoba simba umutima ku bintu biriko biraba i Burundi uyu munsi, utoba simba umutima ku biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi uyu munsi, utavyitwararika nibaza ko ata mutima afise.
Ego rero habaye ibintu vyinshi cyane muri iyo minsi iheze mu gihugu cacu c'u Burundi, aho twabonye amatora yateguwe ukuntu kutaramenyekana neza. Hakaba hari n'izindi ngendo za politike z'abanyepolitike bamwe bamwe bagize. Dutangurire ku kibazo cy'ayo matora muri FODIB, na cyane cyane muri ivyo twakwita diaspora mu mahanga, cyane cyane i Burayi. Ayo matora yateguwe n'umugambwe uri ku butegetsi, mwayabonye gute? Mwayakiriye gute? Muyiyumvira kwiki?
Urakoze kuri icyo kibazo. Twebwe twararonse akajyo kuza turabivuga, amatora yabaye i Burundi ntituyita amatora, tuyita inkinamico. Tuyita ninde? Ni bikino. Umugambwe uri ku butegetsi washaka se umugambwe wo kuri butegetsi ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza, abifashijwemo n'akagwi kamwegereye. Bateguye ikintu bobo bita amatora, hama bakaba bafise umugwi witwa Seni uhejeje guhagarikira amatora bakoresha uko bashaka utigenga na gatoyi. Baca bagira ikintu cyitwa amatora, aho umukinnyi w'umupira ariwe yari awuhagarikiye, aho umukinnyi w'umupira ariwe yari ajeje gutanga novuga carton jaune cyangwa carton rouge, akavuga ati wewe urahagaritswe muri uru rukino. Yari amatora abuze vyose, hama hakaba ikibazo gikomeye cyane cari kijanye n'aya matora, aho umukuru w'igihugu adutwara umunsi Petero Nkurunziza yafashe ko wewe azokwitoza indwi ya gatatu, akaba bibuzwa n'ibwirizwa shingiro, akaba bibuzwa n'amasezerano ya Arusha. Icyo kintu cari gikomeye gose, catuma amatora yose yononekara. Arabibandanya, abarundi benshi barava hasi, turamubwira turamira, abantu benshi barakora ibyo bashoboye byose kugira ngo bamubuze guta igihugu mu kaga, bamubuze kwihagira ubutegetsi. Ivyo bintu arabirengako, arabandanya. Ayo matora twebwe ntitubifata nk'amatora, ntituyemera na gatoyi. Ivyabivuyemwo, amatora ingene yatunganijwe ntitukwemera, ivyavuye mu matora ntituvyemera, inzego zizoyavamwo ntituzozemera.
Ego mu nyuma yayo matora hariho abantu bari bagiye inyuma y'abagwanya ico kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza mugabo muri abo bantu bagwanya hariho abiyonjoroye nka Gwasa Agato asanzwe ari mu yahora ari umugwanye muri Paripehutu iko kwiyonjurura kwa Gwasa Agato agaca yemera kwinjira mu nzego zavuye muri ayo matora mutemera mwavyakiriye gute kuko abantu benshi bari bafise ivyo bizigiye kuri Gwasa Agato mugabo bakaba babonye ivyabaye mwebwe muri Fodibe muri diaspora mwavyakiriye gute
twaraguye mu gahundwe ni ifinye ifato y'umunye politike yitwa Gwasa Agato aho yahisemwo ko abantu ibintu yari karagwanya ku munsi avuga ati amatora umukuru w'igihugu ntashobora kwitoza amatora hatunganijwe neza aho we nyene yivugira ko atagiye gutora haba mu nyuma gaca avuga ngo jewe nagiye mu nama nshinga mateka kubera nubahiriza abanyagihugu bantoye nawe nyine atigize asaba ko baje kumutora duce tubona tumenga mbega abantu bari muri politike baba bari muri opposition bashaka n'abari ku butegetsi eske baratanga icyizere hariho ibintu twibaza ko bigira biboneke uwo munsi mu gihe umuntu nka Gwasa Agato yatwara umugambwe yatwara FNL naho bari barawumwatse mu gatwe twabona kumenga niwe atwara FNL ugasanga arafise ingufu ugasanga yabone kumenga arashobora kuba afise ingufu izo ngufu akaca zita agata abanyagihugu bari bamushigikiye abanyagihugu biwe abanywanyi bamuyoboka barara baricwa misi yose abanywanyi bamuyoboka baraburabujwe barangajwe umushinga ntahe Gwasa Agato agaca afata ko aja mu nama nshinga mateka bica bitera amakenga ko abanye politike dufise hari ikintu kigihaze hari abanye politike bakirondera inyungu zabo batarashira inyungu y'igihugu imbere inyungu y'abene gihugu imbere kandi ibyo bica bitera amakenga
ego mu nyuma rero iyo Assemblée Nationale heje kushigwa ko harabonetse abarundi n'abanyepolitike n'abantu bo muri société civile bahuriye Addis Abeba aho bashinze urunani rwitwa SNARED ubwo nago ruvuga ruti ruje kugerageza gutorera inyishu ingorane z'u Burundi zihari muri iki gihe iyo SNARED nayo nyene mwarayumvise murashobora kutubwira ingene mwakiriye iyo nama iya Addis Abeba n'ingene n'ivyo bavuze bazoshikiriza mu vyakira intumbero yabo ingene muyibona
murakoze kuri ico kibazo washaka SNARED buriya ni kimwe mu rukurikirane by'ibyagiye biraba kuva umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuze ko azokwitoza abanyagihugu isinzi mu gihugu cy'u Burundi baravuye hasi baravuga bati ikintu kiza gihonyanga ibwirizwa shingiro ikintu kiza gise gihonyanga amasezerano y'Arusha ntitucemeye barahaguruka baraja mu iye barabara bararaswa barafungwa tukaba duhoje imiryango yabuze duhaye intege y'abantu bafunzwe kuko bafunga ibiteka bafungiwe gutambutsa igihugu cy'u Burundi kugihizina mu makungu abo bantu tuzokwama tubibuka abitabye abafunzwe tuzokwama tubafata mu mugongo hama hariho abantu bo muri diaspora abantu bo mu bihugu bitandukanye abantu benshi baravuye hasi barakunda igihugu hariho n'abantu iby'igihugu basa n'abaza barareka buriya ikintu kibi kirashobora kuzana ikintu ciza hari abantu benshi iby'igihugu basa n'ababiretse gatoyi uyu munsi bose bumvise ko ikibazo cy'u Burundi kibaraba bavuye hasi mu bihugu bitandukanye barakora ibishoboka byose kugira bagire manifestation kugira baterere bavuze abantu bapfuye kugira bahambane iteka bapfuye no bavuze abantu bakomeretse bahambane iteka abantu bapfuye nibaza ko icyo kintu ari ikintu ciza cabaye ku barundi bagafatana munda hanyuma rero kuri iki kibazo barubagije cha SNARED nibaza ko arigo muri ugo rukurikirana nyene abanye politike batireka tuje hamwe turabe nge twahagarikira twahagararira amasezerano y'Arusha nibwizwa shingiro ntibihonyangwe kuri twebwe umuntu wese abona ati nihaye mugambi wo guhagararira amasezerano y'Arusha ibwizwa shingiro demokrasi twariko turabona twariko turaye turimiriza gushikira ntigira ntigende mazima yongo uwo muntu turamushigikira turamushigikira cyane turashigikira abo bantu mugabo bagerageze bashobora bagira ibishoboka byose kugira ngo ibyo bintu babiriyemeje bije mu ngiro
ego ni muri yo ntumbero nyene ahubwo mwari mwaje ngaha i Buruseli kumviriza no gushikiriza ivyumviro vyanyu ku mushinga mateka Leonard Nyangoma mwarashoboye kubonana nawe muramubwira ibintu muramuterera ivyumviro
Ego, twarashoboye kubonana nawe, twarashoboye kumubwira ibyo tumusaba, ibintu buriya Nyangoma yahora atwara umugambwe witwa CNDD. Uyu munsi byahindutse, ni yindi costume ategerezwa kwambara. Twaramwibukije ko iyo costume ategerezwa kugerageza akayuzura ikamukwira, akabona ko Abarundi bamuzeye ko byinshi, amabanga yikoreye ni amabanga menshi cyane, afise umutwaro atwariye Abarundi. Ategerezwa kumva ko icyo gikorwa gikomeye uwo mutwara afise, uwo muzigo ategerezwa kuwutwara, akatwizeza akuzuriza Abarundi ejo igihugu cy'u Burundi ntigifakare ku bigenekezo rya 2026 z'ukwezi k'umunani, aho umukuru w'igihugu adutwara umunsi azobahereza ikiringo ciwe ca kabiri ari co ca nyuma bikurikije amategeko. Igihugu cy'u Burundi ntigifakare, igihugu cy'u Burundi kigira ukiramutswa. CNRD ikora ibishoboka byose bashira inyungu zabo imbere inyuma, bashira inyungu zabo inyuma, barabe inyungu z'igihugu, bagerageze batutorere umuti w'ibi bibazo dufise.
Ego, ibibazo vya politike mu gihugu cacu vyama bijanwa n'ibibazo vy'umutekano. Umutekano nawe uramaze imisi amezi atari make hafi ane warateturutse, nta mutekano ukiriho. Hariho abantu bo muri societe civile baraswa bakakwa kwicwa, dufate nk'akarorero ka Mbonimpa. Hariho n'abantu bo muri societe civile bangajwe, abamenyeshamakuru ntabakiriho mu Burundi. Ivyo vyose turazi ko muri FODIBE naho nyene mubikurikira. Tutangurire kuri kibazo ca cingene bahaswe kugandagura umushingantahe mutama wacu Mbonimpa Pierre Claver. Mwavyakiriye gute ivyo bintu aha mu mahanga muri?
Twaguye mu gahundwe, twakubise n'inkuba kumva umushingantahe Pierre Claver Mbonimpa n'ivyo akora mu gihugu n'ingene agateka ka zina muntu agahagararira n'ivyo akora kugira ngo Uburundi bwubahirize amasezerano yo kubahiriza agateka ka zina muntu. Kubona uwo muntu agomba kugandagurwa, Imana igakinga, Imana igakinga, kuko yashobora kuba yarapfuye, yarashwe ahantu habi, yashobora kuba yarapfuye, Imana iramukingira. Twabonye ko abantu Burundi hari abantu b'ibikoko, kugomba kugandagura umutama Mbonimpa, sinibaza ku muntu aba yiyumvira nk'umuntu, haba hari agatima k'ubukoko gakomeye, washaka kugandagura abantu bose, kugomba kwica umuntu canke uyu canke uwundi, byerekana ko agatima k'ubukoko gakomeye mu gihugu cy'iwacu. Hari abantu benshi bagandaguwe, nibutse umukuru w'igihugu ko abantu bose bari kugandagurwa, abantu bose bafunzwe, abantu bose bahakwa kugandagurwa nk'uwo Mbonimpa. Byose 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 biva ku kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu agomba kwihagira, agomba kwiha ku nguvu. Abantu bose bariko barapfa tubishira ku gatwe k'umukuru w'igihugu yihaye intumbero yo kwinyagira igihugu kukigira wiwe, ucategereza ku murima w'Isange.
Uno musi Mbonimpa ntakiri mu Burundi, yaje kwivuza ngaha mu Bubiligi. Societe civile ni bavuga yuko ari we yari wa nyuma yarasigaye ayihagarariye mu Burundi. Ubu rero nk'uko makuru adusumira, nk'uko tubikurikirana, nta societe civile ikiriho mu Burundi nk'uko twabivuga ikiri kuri tera. Ivyo none mubona bitateye amakenga?
Murakoze kuri iki kibazo. Birimwo mu ngorane dufise, abantu bose bashobora kuva hasi bakiyamiriza amabi akogwa mu gihugu, amabi agirirwa abanyagihugu barangajwe, abatishwe barangajwe, bikaba bituma n'abantu bakora nk'uko mukora, abajournaliste nabo nyine barangajwe, bituma abantu bose, abantu benshi cyane, si bose mugabo, abantu benshi cyane bavuga batagira umunwa, bagerageza gushira inyungu z'igihugu imbere, bakabivuga, bakemera, bakavyemanga, bakabivuga. Abo bantu babayeho mu mutekano muke, abatangajwe barapfuye. Amaradiyo ntashobora gukora kugira ngo ibintu bimenyekane biriko birakogwa, ugasanga bagombye kugira bati reka tuze turaraba uwo dushaka, uwo dukunda, cyangwa uwo twanka tumuce umutwe, uwo twanka tumufunge, bagira ibyo atacamira. Ubuye rero kubona Mbonimpa avuyeyo, sinavuga ko abantu bose bavuye Burundi b'intore, hari abantu babashingantahe bakiri Burundi, kuko naye ahandi ibintu byoce biyangara. Hari abantu naho tutaba twari tubazi, hari abantu muri societe civile bashobora kuba batari bajya ku mutwe mugabo bandi bafise iryo shaka bazogerageza gukora. Hari abantu b'i Burundi n'ubu bagifata amarisike menshi cyane kugira batumenyeshe amakuru, kugira bandike, ubuhinga bwarateye imbere, ugasanga barabuze ibintu ko biyangara naye handi Burundi twobwibagiye.
Ego mu gusozera kino kiganiro tutandukire rero uko mubona muri Fodibe uko mubona ko abarundi bo hanze musanzwe mu muyaga ingene mubona u Burundi bwova muri izo ngorane. Ndize yuko muhora mwicara mukavyiga ivyo bibazo mukabona mugatunganya ingene mubona yuko u Burundi bwova muri izo ngorane. None muri Fodibe mubibona gute ico kibazo mucicarira gute?
Twebwe tugomba abantu bumve ku rugamba turimwo. Urugamba turimwo surubanza surugamba rw'ivyicaro surugamba gwo kurondera aho umuntu yicara kugira camahera canke arabe ibyaza aranyonora kwitunga igihugu. Urugamba rw'iteka no kugira ngo igihugu cacu ejo kiramutswe abashinga ntahe kiramutswe abagabo bijunja n'ijambo bashobora kugihagararira. Urugamba turimwo si bintu byo guteganya imyereka nkuko benshi babikora, si ibintu byo kugira amayeri nkuko benshi babigira babikora babigize umwuga. Usanga hari abantu bavuga bati ubu harabonetse akaryo, harabonetse akaryo ko je nokora ikintu kugira ngo mboneke menyekane hamadonke ikintu. Nibaza ko singovye kuvuga nk'umukuru w'igihugu kuko ntari reference yanje na gatoyi arakunda gutanga akarero kuri ku mukino w'umupira w'igihugu umukino w'umupira w'amaguru. Nagomba kuvuga ko hari abantu usanga bariko bakina bahuje ugasanga misi yose iyo utariko utatanguye ibintu kare ukaza mu nyuma usanga hari ikintu kiriko kirononekara. Iyo muhagarikizi w'umupira cakunda guhagarika abo bantu turababujije ntiyagira abantu bagomba kunigira mu mesho kuri ntihagira abantu biyumvira kumenga ni gihe cyo gushira inyungu zabo imbere cyo kuraba aho bokwisobeka kuraba ibintu by'amaposition mu canke kuraba ukuntu bobo boronka ikibanza mu biriko birategurwa mu gihugu barabe cyane cyane bagerageze baba abanyepolitiki baba washaka nawo muri diaspora baba abantu bose bagerageze biyumvire ineza y'igihugu abanyagihugu bari mu makomine atandukanye baze amaso ku bintu biriko birakora. Hari abantu bibaza ko turiko turwanya ikiringo cya kabiri cya gatatu cy'umukuru w'igihugu. Je nkunda kubivuga mu yandi majambo ntituriko turwanya ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu, turiko turwanya demokarasi. Tugomba demokarasi y'u Burundi itsimbatare, no kuvuga demokarasi no kuvuga ko ibiyigenga no kubahiriza ibwizwa shingiro ku by'u Burundi kubahiriza amasezerano y'Arusha. Nivyo tugwanira nivyo duharanira. Hanyuma ntitugomba gukura nkuru nziza ngo ejo haze bankuru nziza ivyo yakoze ibintu ariko arakora. Ntitugomba kweje umusubirira, ntitugomba kweje habanywa amayeri ugasanga abantu bariko bagira amanyanga ntiyakaza umuntu adashoboye kuzuriza Abarundi. Turakeneye ko abantu babona ko ega abantu barakeneye ko ibintu bihinduka, barakeneye ko Nkurunziza avaho. Wewe nibaza ko yikuye byaheze mugabo umuntu dukeneye, turakeneye ko ibyiyumviro system ihinduka abantu bakabona ko ukuri gushikwiye gushigwa imbere iteka ry'igihugu rigashigwa imbere hamwe Abarundi bazokwiruhutsa.
Ego twavuze cyane ivya politike mugabo turazi yuko Fodibe ikora ibindi bitari bya politike gusa. Amajambo menshi mwashikirije nayerekeye n'impanuro mwahaye abanyepolitike. Mugabo politike si ukwivuga gusa, hariho n'indi migambi yo gusununura abanyagihugu kubafasha mu migambi bafise. Mbe Fodibe irafise iyo ntumbero mu bikorwa byayo?
Ego cyane usibye ko Fodibe w'uyu runani ayo mashyirahamwe amaze imyaka myinshi ariho. Mugabo runani ruhuza ayo mashyirahamwe rwabayeho hari mu gukwira umwaka ubuye n'imishasha. Hari hatanguye ibi bintu turimwo, hari hatanguye iby'uko Abarundi ubutaraye ntaramuka biragoye kugira imigambi y'iterambere mu gihe ibintu bimeze uko bimeze uyu munsi. Biragoye kwiyumvira ibyo guteza imbere igihugu mu gihe abantu batagira amagara, mu gihe abantu bakubuzima ku munsi ku munsi. Hariho ibintu byaciye novuga biruta ibindi mu gifaransa byita priorité, byaciye biba priorité. Ni ubuzima bwa none turimwo uwo munsi, bigoye kurabijya ngo umuntu yiyumvire ibyo guteza imbere igihugu canke gukina umupira w'amaguru.
Akajambo rero kanyuma kuri abo Barundi bari ku misozi, Fodibe ibabwiye iki kuko barindiriye ibintu vyinshi cyane biva hanze kenshi byahora barindira ibiva mu mifuko y'abazungu Fodibe na barundi bari hanze Fodibe ibabwiye iki kuko abatakurikirana ivya politike bajya barundi twita banyarucari bari mu mutekano birindiririye umukate birindiriye ako bafungura Fodibe yo baremesha iki muri ibi bigo muri ibi bihe bigoye turimo
dukunda kubivuga ko buri Burundi mu ndirimbo y'Urundi y'uguhegiza igihugu cyacu bavuga ko warapfunywe ntibapfuye Burundi buriko burapfunywa mugandi bugiye gupfa bavuga bati warahabishijwe ntiwahababuka Burundi buriko burahabishwa ntiburiko ntibugiye guhababuka nibaza ko Burundi uko biriko biramera nubwato buriko burazungazunga nibaza kwejo aho bukera ibintu bizosubira ku murongo abarundi bakagira uwo bitwa se barundi bakagira uwo bitura ibintu bigasubira ku murongo kuko uyu munsi abarundi ntibagira yo bakirana yo bamira ntibagira icefo caruguru bari mu kangaratete tukaba twabwiye mugabo ntibihebure ntibihebure kuko igihugu si cyana abarundi sabana hari abantu bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo ibintu turimwo ibintu twashizemo n'ubutegetsi butwagwa na nkuru nziza tubivemwo hari abantu bariko barakora ibishoboka byose nibaza kwejo aho bukera hari ikintu kizohinduka hari ikintu kizokoreka mu gihugu cy'u Burundi
Oscar Butare turabashimiye
ndabashimiye cyane kandi nagomba ndabivuge ko gose ndabishimike i Burundi bwacu bwiza ingorane uruhara rw'abantu abanditsi n'abamenyesha makuru rwabaye ntangere murabona ukuntu muriko murakora murabona ibi bintu uko ama radio yaturiwe mugaca uvunitse acamenya gucumbagira mugace mugerageza yaba kuri radio Bujumbura International yaba kuri Bujumbura PMB Burundi News arib yandi masite ya information hariho za iwacu hariho inzamba rero iradio iriko irakora mu gihugu cy'u Burundi bagerageza abajournaliste bahunze batotejwe babomowe mu gihugu canke babaravye aho babunda bunda bakagerageza kugira ngo batumenyeshe amakuru kugira ngo batumenyeshe ibintu ngene biriko biragenda bagafata amahiske menshi cyane barafise imiryango bari bakwiye kuraba ntibarabe ibyo by'igihugu cyose mugaba bagafata amahiske kugira ngo barabe ko buri ikivuzwe ibuye riserutse tiriba ricicisuka rero abajournaliste bari kwakora ibikorwa bikora inka muriko mukora ibikorwa byiza cyane tubashimiye kubona muza munaduha kanya kuvuga mukaduha akajambo tugashikiriza icyo twiyumvira n'abandi bakabishikiriza nibaza ko birimwo mu byo tuzobashimira
turabashimiye
murakoze rwose